Kua whakahokia mai ngā kōiwi o ngā hōia me tētahi kō hungahunga I mate ki Māreia me Hingapoa. Kua ki te wā kāinga o tira ki o rātou whānau I te ukai pōnei. I Wainganui te tau, ko tahi mano iwarau rima te kau mā rima, me te tau ko tahi mano iwarau fitu te kau mā tahi. Ka tanumia ngā hōia o Aotearoa ki ngā urupā o tā wāhi. Māna ka utu ngā whānau kia whakahokia mai o rātou tū pāpaku ki te kāinga nei. Mohoa nei kua roa e tahi whānau e whawhai ana kia hoki mai ngā kōiwi o rātou uri ki konei. Hei tā Whatitiri Te Wake nā tētahi kaupapa I whakaturi ai e te kāwanatanga I te tuki ai te wawata.
Koia nei te hua o te pakanga.
Kei te tino koa te whāna, kei te hoki mai ki te kāinga. Ai, kei te tangi mātua tīpuna o tēnei rā tino whakahirahira.
Nō te rangi nei hoki mai ngā kōiwi o ngā hōia me tētahi pēpi. Toko rua o rātou no tōrere, ā ka hoki tahi atu te ika huirua ki te wā kāinga o ki o ki ai.
A te taite, ka whakahaere ngā karakia whakamutunga mōnai I runga te marae. Ka tāpuke ia me tō mātou whananga a wai ki oparerau urupā I tōrere.
Kua hoki mai ngā kōiwi o te pēpi a Desmond Rogers. Ā ka hoki ngā mahara a tōna tuakana ki ngā taumahatanga I utaina ki runga I tōna whānau.
Dad, after a short while, went on operations from Malaysia to Borneo. So mum and us kids, although we were little kids, mum was pretty much left to grieve on her own. The most disheartening thing was to have to return back to New Zealand, mum and dad and us, having to leave Desmond and resting in Kuala Lumpur.
Ko Sergeant Isaac Leonard King tētahi o ngā hōia, hei tā tōna hoa rangatira, kāre ana tamariki mokopuna I tūtaki ki tō rātou pāpā. He wā tēnei kia whakanui I āia.
We're going to have him at our home for 3 days. I want my children and my oma mokopuna, grandchildren, to come and commit themselves to their grandfather, grandfather, husband, whānau, and with all my king whānau, they're here too.
A ngā rā e tū mai nei whakahokia te taonga o te mate ki o rātou whenua tauri kura, ai marika. I te hekenga atu o te rā tai noa ki te aranga mai I te ata, ka maumahara tonu tātou kia rātou. Whatitiri Te Wake, te karere.